si ku ruhande rw'amakolabo si cyane twakonye muri kolabo imwe wageranye na Moses Brown hamwe na Pop G ni indirimbo imeze neza cyane ariko abantu benshi burimva ati mbega Olijuani kwa nini hakuwachia video kwari katigiza yari kura clip agaca twereka clip ya My Desire kwa nini twa twiteze kwa twereka ibe na Pop G na Moses Brown na Pop G nayo mubajije ambira ati si jewe vraiment urabaza Oli azo kubwira igituma clip itarasohoka
agerageza kuzana ikete kugira mwereke umva bijya vya kera
bya kera mwandikira gakete akandika
rero umva film irindi hera ataronse opportunité yo kuvuga ico
ico kiri ku mutima
nuwo
byari binega atigeza amenya mbega mutima yanyandikiye ibiki ntigeza amenya n'iryo kete nigeze rishika
nigeze rishika kuko sinamuhaya gahengwe
kubwo ama contre attaque ya DJ Oli mutima nigeza ronka umwanya yagomba agwa mu mitego
yaraza nanje nkaseruka
ati yagomba yabira ati sawa Odinati naje sindakwemerera ni my desire.
Yes.
Yes, kuri ki washimye gushina mu clip.
Ari ningi ashobora kuba umujyambwe akaboneka cyane.
Akabonye.
Akaje tumena wandi
bajyambwe. Batari abajyambwe bakaboneka nk'abajyambwe.
Eh. Umva rero biragoye. Kuko ari nk'umuntu wejuru.
Eh. Kabisa.
Tugirage
Bonjour mesdames et messieurs, le fond de musique industry this is Nocel TV, the one of the best and for this industry abidi kuri makuru kumwe na Benny beyond the company Arkeny. Nkuko tuma tubikora reka twanze dukengurukira imana, hamadusubira dukengurika no bwakunzi ba music industry n'abakunzi ba Nocel TV. Yes. Kuri no musi rero ndabafite umutumire abikora neza cyane muri music, no muri rimbya abikora neza cyane. Yes kandi umuvuduko azananya nawo kumbere ku muntu akurikirana umuziki cyane avuga ati uyu mujama ariko arazana impinduka ku muziki w'abarundi tutari twiteze ku baririmbyi bacu. Yes, mbega wibaza ko arinde Numuririmbye ariko gusora indirimbo yitwa My Desire. Genda kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe yitwa DJ Oli ugire subscribe. Yes. Oli vipi Oli?
Salama.
Binaza neza kakangu.
Kuri meze neza.
Mhm. Ndabona doshe ahaza neza. Eh? Uhaze neza uhagaze neza kuvuga nk'umuntu ari strong.
Amasaha gufungura yageze urumva na
uko fresh.
Ego.
Yes kabisa. Umuntu yati mbega Oli kumusi wiwe kuri no munsi abaje kwanza mbega Oli umusi umeze gute? Ski ale kwa Olivi kwaje.
Ah ni bon kubera ko ba nazindukiye kazi nkuko sanswe bimeze abandi ngaho kazi and then naho hazindutse umenga hari jimye gato imbwa byagenze neza. En plus ndose n'ikiganiro urumva ni amateka yongiye kuya.
Imihezagiro kuye.
Cyo biba byiza gusumba.
Kabisa. Gisimbega ku munsi birashika Oli programme ikagenda nabi byo byashitse bega ni vyaye kunda gufari hani igikunda kugora cyane ku munsi ni cyaga
mu buzima ni enchanté zero no kon system binaire je nkonda bivuga
yari ze informatique cyangwa byo
no munsi urashobora kuba witeze kuronka nuko nyene ufite kujya ku muntu arima kitega kwimbura la vie c'est comme ça dura na vyinshi urumva birabaho
Oli yabuze bigenda gute
aba yabuze ba no kuvuga habere nk'ibintu maniteze kuronka cyane ibyo mba nitegeze gukora mbaga urumva ntibikunde ko ndabikora so kubera ko nafatiriwe cyane nagize utundi tugurane turi ku isi tugurane
tubyite gute tubyite ko n'uwo munsi atwara umugore mutima ro komedi ku byari byazindukiye ku munsi mwiza kuri 1 nkuko wabivuze kuri binaire bitari kuri 0
ego kujya urumva byanye
bimbera yes kabisa my desire ni dirimbe meze neza cyane isaga kuri YouTube channel wandike ko DJ Oli uraza kubona kwa ndirimbe meze neza cyane yes kandi ku mwanya muto amaze twovuga yuko ataramara n'imyaka 5 cyangwa 7 yes ako bikora neza cyane Oli kumure tugushimira cyane navuga nawo ntari bwa ronka umwanya mwiza wo gukora na interview na Oli ariko no munsi reka ndabivuge reka kandi ndanabisubire yes nimba ukurikirana umuziki w'abarundi genda supporting Oli indirimbo ze tuzikeneye ko zikuzishikana 1 million 10 million imiliyoni zirenga ama billion sivyo Oli tubikwifurize kuko ukurikira akora neza ibikorwa bya bikwiriye support
thanks sana
man uko unafanya kazi nzuri sana
thanks kabisa thanks
nizere ko tejeje nyine nabivuga Oli
hariyo n'abandi babimbwira ariko nkamwe bwe kuba ko muba musanzwe mukurikiranira hafu muziki urumva uraraba hirya no hino umva bica intege kandi camuna ko hayamari byo
yes muri clip video nuvuga masanamu turabona biboneka yuko atwara umugore mutima la comedian vyakugendeye gute
ba di since ba
uko ubibona
ngira nkuko bisanzwe
uko tubibona muri rya clip
ngira niko bana ifisa ka deplacement mutima yagenda aguru je urumva na ifisa ka deplacement zero
yagenda direct
genda randika
eh
kwandika
eh
ego
ati warufisaga de plus ba
eh nayisaga de plus marona inkubuzima bwa ruguru na ko bigora kuja kuvoma wikoreye deja mbaga gacuronka umuntu eh no ngabije niko bimeze kenshi ugerageje kurawo
yego mu buzima namaze gushikira bijyemye wagiriye mutima ga bro
aya
why kwari ni kubwa uvuga ati kubwa ikuri kibitarashe
mbojo novuga nti umpaye opportunité yo kwinjira mu buzima bigora na konsohoka
kusohoka amebana
kandi so
rumata
so zisuko baba bankuye oya ni peut-être mpamvuze nti
genda hagaritse nakuheba
yego
tuvuge muri make oli ntigera hebwa we ni waheba
ba zarigeze kuba bimbako bakampeba
umugabo
narabonye igituma bampeba kubera nka bijya byaraye kuri mutsima
eh bagoye bakuri zindi mbonye atubire kugera amabeje y'abakobwa tutazi ko bakenera byinshi kandi bagombye kugenda baragenda tu
eh biragoye
arashobora kwafise byose ariko kagucika tu
ego
eh
mvuga nti nta muhinga ufite ndabifata nk'ibintu bibangana mvuga ati nta muhinga wisi
sape
change urumva ego
yes in my desire ni ndirimbo imeze neza cyane why my desire
my desire navuga gute mu kirundi ni cyifuzo cyanje ndijwa nk'ivyo hariho rero ubuzima ni no munsi
cyifuzo cyawe cyo cyagiye kundi mugore ku mugore w'abandi
oya nti ari umugore w'abandi ufite ugerageje gukurikirana histoire y'ijya song script ukuntu yari imeze umutima ireseye yagerageza kugirane kuko itangura yandikaga kete avuga ati hano ngira na mwandikiraga kete ku buryo na gasoma cyahita mu mugaje umutima ariko avuga ati urumva rero agerageza kuzana ikete kugira mwereke urumva bijya
vya kera mwandikiraga kete akandika
rero urumva film irindi hera ataronse opportunité yo kuvuga ico
kiri ku mutima
nuwo
byari binega atigeze amenya mbega mutima yanyandikiye ibiki ntigeze amenya n'icyo kete nigeze rishika
kuko sinamuha gahengwe
ku bwa ama contre attaque ya DJ Oli mutima ntigeze aronka umwanya yagoma agwa mu mitego
yaraza nanje nkaseruka
ati yagoma yabira ati sawa Ori nawe ati nje sindakwemerera ni my desire.
Yes.
Yes, kubera ko washimye gushina muri clip yawe mutima local media.
Bo mutima novuga ni kovuga gute ni brand nini. Ufite n'umuntu afite izina. Umuntu afite izina izina ryo rishika kure. Naragize ide kubera ko dusanzwe tuvugana ndabimusaba. Ya na vromasi novuga nti kwanza ndanamushimira kuko nti yabigize ibintu
birebire. Bagusaba agafaranga.
Kwangare ko bo ibyo amafaranga reka tubireke
n'ubwo
novuga cyo nuko lo fait ko yabikoze kandi yanyuriye kubikora nuko yashatse kumfasha kubera ko n'umuntu yemera indirimbo ziwanje ukuntu nkora
ubwo
akavuga ati c'est vrai nti izina rya ntiragaragara mugabo umukozi mwiza rero reka ndabe ko noshiramo kuboko kugira ngo nawe hagera hushitse
umva
rero yabikoze kubera umutima mwiza ego kandi urumva navuga nti n'umuntu azi kwactinga neza agiye rero urumva nka Jevra novuga nti ni clip ya mbere navuga nti
ugivuga ati
nakitinze nyene
nka DJ Oli nyene atwereka ingabira no yiwe
eh voilà
bwa
rero urumva we nkuvuga nti wo akajyamwo nuko nasanzwe azi gukina bica biryoha gusumba kandi nivyo vyabaye
ico
gituma rero hanini namwimviriye ko
muri rusange feedback y'indirimbo ya my desire kubwa uri kwibona gute bano ko yakira gute ni indirimbo turabona yuko ama comment yabaye menshi cyane nabarimvye mugisangiye umugwa kuri rimwe turabona baravyitayeho baragira ama comment
umuntu gusa umwe ni yashitse ko
dislike umwe gusa
uwo
muntu waramumenye
angira si bwanze zitire fashion ngira no muntu ari proche de moi kuko ashaka kufana manda kabona ko
bisi yose
presque zose
wegende
mugabo nka 90% of my feedback is positive même si naho nayiso yemfisubwoba nayisubwoba ko bivanye na mood nari mvuyemo sinzugerageje kora indirimbo munyana
ha
abantu bari bayikunze bya
sana
bavuga nta ha rero si je fais un échec
nashuka
bwa rero heureusement cyace byunganira ni 90% of money iri positive
uretse
ko bon je wumfisa abantu bake bankurikirana cyangwa indirimbo zanje ntizirashika
aba subscribers
ego mugabo narabonye changement
abantu bari yongereye
sana ku munsi umwe gusa abantu benshi baci bajya kuri channel yanjye urumva caraduka cambaganye wow ya urumva rero ni byaraduze vuma kandi bayakiriye neza vuma
yes kumbere umuntu ariko aratangura gukora yes ari n'umutwe kubabaza umutwe birajamwo yasukumbura urabona bwa ati ndiko ndaduga sinshaka kumanuka abantu banje ngumenda bagiye baguma babona bishasha kuri yo bitandukanye n'ivyo nabereka ubuheruka kumbere nico cyatumye Oli yitonda agira nubwoba bwo gusora indirimbo yiwe ariko nizere ko wari wahanuje Oli kugira indirimbo wisohora
ego
n'ose staff
ego ndabisa abantu bari hafi yange kandi vroma bazi umuziki wanashimba kurikirana n'aba basohora imiziki gusa jewe ndasohora then nkabumvise rero
giye cyo gusohora rero nico nk'inteko menye ati byagenze gute ndazimwe arahaririye umwanya utari muto
ari umuntu umwe navuze nawe ushobora kuba umwozi yambwiye akajambo yagira ati nukura karimbo kararyoshe mugabo jese nagakunze uzimpamvu yabimbye afatewe nuko asanzwe azi ukuntu nandika agerageje kora ku ndirimbo munyana n'ingo muge yumenga wayibabariye
wababariye ntiwashizemo nyene kakantu nyene
kakantu
vera nyene we asanzwe yikundira
ya mugabo urumva navuze nti okay c'est vrai vivuze n'ivyo ariko munyana narababaje cyane nashatse kuba
narafashe kabisa ikaramu yanarayibabaje
yego tureka ndayipunguriza
ikati wino ndawuni upunguze
asiga umuti muke
ariko muri make waci ubona ati bimeze gute ubwira ibisohore
nabonye ari bon ari bon kuko nayambwiye ati romano yirekure kuko jesi shobora kwihutira kugira je jonyene yari maze igihe kinini nayo maranye nk'amezi nk'abiri abiri afatatu juste nkisohora munyana njenja muri studio ndakora my designer umva hari abantu biwanje bari bamaze kuyumva bari feeling aravuga ati
safi sana
kora ego
ingoma fresh
ego
nizere yuko uko wabikubwiye ko ari safi sana yo safi sana tuzo kwa mutwirongo kwa nyene mvuga Oli
ben from asino vuga
divizo kuva ko wewe
sindota nkuri kuko ndumuntu mvuga nti basi mfume ngoma hajyana kubera ko hari abo benshi maze kubona bibako
bagacha bagwa down tumweruka ku ndirimbo imwe akiduga
ya Amerika duga then izindi zigatuka
kagana zimanuka zigana zishobora ngaha
sinzi ko ari ko badahanuza dono mugabo Jevoma hakonosora indirimbo abi bari hafi yanje staff yanje bavuga nti no
wari
je laisse tomber hanyuma nkafuma nkaye bamahera muganga subira muri site
ufuma usohora ariko bagabanuka bavuga ati umunja Maria yakoze ibyo bindi nyene abuze support gusa
ego
yes ivyumviro vya Oli mu muziki imbega ni ivyumviro meze gute koko turazi benshi bararirimba akavuga ati imbega umuziki tufate nk'akazi abandi bakabita bavuga ati umuziki ntuzofubaye nk'akazi imbega kubwa Oli ivyumviro vya Oli mu muziki ni ivyumviro meze gute
DJ Oli umuziki nakazi kubera ko meme si ico gihe nitwa DJ urumva n'umuziki
kandi warigeze kuba mu DJ
n'umuziki wa maya kazi muri 2011-2013-2014 abantu ba mukanyosha ajya kumahira abiri barabizi cyane urumva warakazi naho je ntaririmba urumva muziki yaje mu muziki arimo akazi gako
arimo akazi ariko abantu bakivuga ko umuziki utarakazi
ngira hari ahandi bafise ubuzi
baronka cyane bibasha gusumbya
kandi urumva mu kirundi avuga ngo umwuga mubi ni ukuroga
aho kuroga gusa ubundi mwuga wose ari sawa
deja aho bica
byumvikana
bisiguye neza rero ubwanje kubwanje va mu muziki n'akazi nditeze ko ubu ndabikora seve mbangikanya n'ibindi ariko ndizera neza cyane ko azogera igihe umuziki ntwara umwanya wanje wose cyatse kuvuga iki no kuvuga nzinduke programu muziki tusa nkora ibyo muziki ndabiheremo
byose ari sawa mbega kubwa Oli gushika kuri no munsi ibikorwa byose akora ni wabyifashisha canke arafise abantu bamufata mu mugongo kubwa amafaranga n'ibyo nshite kuvuga Oli
aba ubu no vuga ko byahindutse gato kubera ko sinovuga ngo bizogumaho ariko n'umugenzi umuntu witwa ndamuvuge yitwa Bedert Miza Fashion kubera ko acumva audio ya nani ya
My Desire
nawe mwumvise nyene kiri Bruyo umuntu wanje ari hafi ayumvise gusa avuze ati urafise amahera ya clip ndamugenda
yo yapi
usawa ureka mvugane n'umuntu nzo kubari umva deja clip yose yaciye
ni wayikora wenyene ibyo kwambara location byose
nazi yamuze na namba urumva ni Timiza Fashion
zose dawo zibonaga ko ari za ruguru niyo ndalifanya vile umuntu ayifuza kwambara nka Oli muri ya clip umva musage hari yanyene
yego acha mbaza vroma nkagira nka
muri ati rero muri make umuntu ni wazo kwa magufa canke ni ibintu byo kwa mawe gufasha muri clip gusa bisha birahera
bo ni nta masezeranyo twagiraniye ubwo ku mutima nzi afise ani gashobora kugoberwa gusagasanga guma bikora ariko deje ndabona ko nabanda muremeye
kabisa
deja ivyo yankorera umva byamaze kunkorera ni byinshi kandi vraiment ndabishima ariko Imana ni amuhezagira nakabona akakuye kubikora. Muje ndazi ko adashobora kureka kubikora kuko yego.
Yes ni Oli turiko turamubona ariko si ku ruhande rw'amakolabo si cyane. Twakubonye muri kolabo imwe wageranye na Moses Brown hamwe na Pop G. Ni indirimbo imeze neza cyane ariko abantu benshi burimva ati mbega Oli jwani kwa nini hakuwaciye video kuri katigize ari kura clip. Agaca twereka clip ya My Desire. Kwa nini kwa twiteze kwa twereka ibe na Pop G na Moses Brown. Na Pop G nayo mubajije ambwira ati si je Wavrem urabaza Oli azokubwira igituma clip itarasohoka.
Bo je novuga novuga gute. Deja Moses Brown yarayivuye.
Mhm. Iko kuririmba.
Kuririmba.
Ehe.
None umva clip ivyo cha bigenda gute.
Oya birashaka gushika. Birashaka gushika
ukaro. Eh bibwe. Cha tugakora clip atarimba.
Yeah. Jose birakunda. Kuri indirimbo yakunzwe cyane sinzi kuvyibuka.
Yego barayikunze.
Iri mu ndirimbo za abantu bakunze cyane kandi batumye bana kumenya gose.
Yego.
Kandi watugarukiye umuntu watugaruriye umuntu twari twiteze ko yagaruka mu muziki kandi.
Kandi ryajwe na ndayikeneye cyane.
Twari turikumbuye cyane J-pop.
Yego.
Eh.
Cyane cyane abantu bari ya nibo bansabye ijya collab.
Yeah, Kenya Empire mukanyosha hari. Mbega clip gute nta bintu bya clip bagusabye.
Bonfise mfise yego barabinsabye uretse confise n'izindi ndirimbo zitagira clip kandi ziryoshe.
Ziryoshe.
Rumva uburyo bugiye buraboneka nzoza ndazikora. Tene Mario nkinovuga gutari abantu benshi barekrama indirimbo yitwa So Fine.
Mhm.
Umugabo uburyo ntiburaboneka.
Buraboneka.
Ntiyagira umuntu ayishaje uburyo.
Turasavye, turabasavye ba diaspora. Turazukora mu mukunda cyane cyane gutanga ku gafaranga gushigikira umuziki w'abarundi.
Mbaye ndabashimira.
Turabasavye no kuri mugira icyo koze kuri uyu muhungu. Arabikora. Turazi ni benshi mu bafasha ariko kandi hariyo nabandi benshi kumureba babishoboye ariko bakabura abantu babafasha nk'abamwe. Sio jana ga Oli, bavyumve nikuure. Tunamtaka Oli anatoa clip nyingi sana. Za kuachiachiana hivi. Sieti Oli. Urimba nk'abantu uvuga baba papa. Ari umuntu yemvise indirimbo ziwawe aranyumvira gati uyu muntu uramuzi gati vraiment uyu muntu bo mushigikira byo babyiza kuko indirimbo ziwe aririmba nk'umuntu mu kibanza cy'umuvyeyi aririmba indirimbo ziwe zirimo message nini cyane kandi irimo uburemere. Arakwiye gutangirwa support.
Wow.
Urakwiye gushigikirwa n'umuntu yabimbyenze ndabikubwira
n'ukuri ntavyo narinzi kandi vama sa
kandi umufano waragukunda cyane yumvise yumvise My Desire nawe nyene
urarabuze ko mbi nimero tsi
kabisa. Yes ni DJ uri kumbira bikora neza cyane kuri supporting us kwabivuze. Yes kandi byo bavyiza cyane mumushigikiye nawe nyene akaja kuri gwagwego gwiza go gusora ama clip meza cyane ariko nizere yuko ku Rwanda rw'abarimbyi mukorana mu muziki nawe nyene barakubwira nuvuga tana yawe barayigira icyo bayivuga ko nabo nyene nuvuga ku Rwanda rw'abarimbyi baririmbyi
nuvuga nti hariho bamwe go hariho bamwe bavuga nabandi peut-être que baguma bankwita simbona
ntumbwire ariko urabarunkira linko nyene
bingi ndazirungika muga hageze ko rumva bo turavugana hageze ko ndungika linko kamenga
ane arabala undire usimulize
acho bigeze babo
lakini unakume umehakikisha kama amepata
ego
ibimfikia vizuri
ndabibona vuma kuko apre tusho tubanda tuvugana
rumva ari cha link ntagira cha
nkarindirano hari ya kuma commente
ukabura
habura bwa it's okay ni bon
ariko yo support ibikenewe hagati y'abaririmbyi koli
cyane gose
kuri kintu ne kubga uvuga ati kuri kintu ne babyirengagiza gahori ari bo bambere bariko abambere mu gutanga yo support
je mvuga nti n'umutima w'umuntu hari umuntu peut-être abonye ngiraje agufashije cabona ko umurenga canke intumba z'ibyo bayimvira ariko je vrama indirimbo ndayumvise nkayikunda ndavuga sinzi kwikawusha.
Yes. Umbere navuze ku Rwanda rw'amakolabo si cyane ari tari kolabo watweretse uri kumwe na Moses Brown hamwe na Novuga Pop G. Mbega undi muririmbyi tugiye kubona Oli bakorana ku ruhande rwa kolabo mbega no muririmbyi wa.
Bo.
Umuririmbyi ari hafi indirimbo.
Bariho bariho.
Umamaze gukorana?
Bo. Oya
we. Cyangwa zitarakogwa.
We ntarakora. Je mbo handafite indirimbo deja muri studio koze nziza vrome.
Ariko wayibikiye umuririmbyi.
Nayibikiye umuririmbyi ndarindiriye kwabinkundira kwashira mfite nzobimenya ko yabyemeye numvise ijwi
ryiwe. Nimba atari banga gahuri arashaka kutubwira.
Ndi umuvuge.
Oli na weye.
Bo rumva ituma nabigira ni nkuko kuko hari na munyana ikora munyana hari nabo nari nasavye. Kabrumba bica biragorana
baranga nene kubga uburavye byanse ku ruhande rw'amafaranga bagusabye ku ruhande rwo gusuzugura kumbure
bo franchement sino uvuga ngo n'amafaranga bansabye ariko bansabye clip
clip
dutegereza gukora na clip
eh
and then clip nza gusangira azimbye kandi urumva mikoro sikirenga vraiment urumva ntaronse umuntu ashiramo kuboko n'ivyo konda
ikibazo kiguma kigaruka handi nyene ufise iyo jana ico gihumbi Oli ayo cyakira kuguma bika gushikaho clip twironga
zvega ho ego nabo yimpera
umu director gusa gati
zavati genda umukorere
gumukorere fresh
ego
yes tuvyizere yuko mugiye gutanga iyo support ivuye iwanyu kubwa baririmbyi bacu kumbere nabonyira batera imbere na uri umufana ukunda umuziki nzo kuma uvuga ngo ndakunda indirimbo za Oli utamuha n'iryo jana basi ryo kubika kugira ngo sorosoro akubwira ngo sorosoro rwira aho rigiye eh tugume tubika ha handi turebe ko uri tumurongera clips
byo nagaho
tutakambe vraiment ndazi ko muko murankurikirana muri babiri batatu mvise mu mutima mugirisha mukoze
kuri kandi bazobikora
kabisa kandi barabishoboye
nabana beza bazobikora
eh bego muri rivye rero ni nde Oli tuvyumve
muri
Kumbura n'umufara ari ngakere ko bagati bega base uburirimbyi je base dofume ntanga numve ko ari collab ifise agaciro cyane.
Bono umuririmbyi wabakunda kandi romabizi
umuligent cyangwa mu new generation.
Oya gusa ari imbere yacu gatoyi.
Imbere. Nyene ngaha mu dufate 2009.
Ni mu myaka oya no 2009 oya 2009 nikera
2010
ari nyuma benisha uza gusaka
divade 2015 2016
bo ari muri tukuvuga gute ni mu myaka nkiyuko
nyine aho rero ngabirago ko ni benshi bamuritse buryo gihe
nande nico gitumara gutwaye hi
ariko ari 2009 nakuca ndabumenya
2009 ruva cyabumvikana gusa
ni nyuma gato ariko no muririmbyi afise ikintu azokungukira muri uwo muziki wabo kandi uzovuga ati ndakoze ni muririmbyi kumbere collab itazonsubiza hasi bya binyenye rutifuza
sinibaza vana sinibaza
yes kumbere nka abafan babo niki kubemerera nka Oli mbega ni collab igizoza umuririmbyi akwemereye canke n'indi ndirimbo Oli yagiye kuduha very soon itandukanye niyo yarasanzwe yari yaduhaye
bo je préfère kurindira ayimagire uwo muntu
abafana dukunda bishasha Oli
uwo muntu ashire mu ijwi giyewe ni imbo en fait ni nuko
ariko ni collab izoza
ego je en fait je narakoze refrain na couplet wanje naririmbye ndindiye ko ashira mu ijwi giyewe kugiragira en fait n'umuntu asanzwe bimenyereye nivyo gutwara n'umwanya munini bishobora gutebera kuberako twiye nihaye programme ya 3 mois kugira nsohora indirimbo urumva ntihaye indirimbo zine muri uno mwaka maze gusohora
zibiri
bigize ya gatatu urumva rero bishobora kudutwara peut-être n'amahera ya clip abonetse tugakora iyo clip sino vraiment si ngeza kubatebye
tuvyizere mbega uri kuri uno munsi uri kurinjiza tuvyite ko rikora ko arinjiza ikintu uri kurunguka ni giki
uretse ko maze kuronka abantu kandi ko urumva n'amashaka
ibintu n'abantu
ibintu nabantu kandi urumva abantu ndizera ko bazunzanira ibintu deje urumva ko amasharge yapungutse n'indirimbo mugiye nakoze clip jewe nyene ujojewe nyene tusa urumva byaramvunye bwa kuri munyana my desire urabona ko ari cyahindutse rero ndizera ko n'izindi ziriko ziraza shobora gutangura kwinjitsa
kabisa tubyiteke yes kumbure nk'akajambo rero gato kumbure audio shikikiza ku bafana biwe ni gikababwira muri rusangi ni kubwerekeye umuziki ndundi abakunwa kurikirana umuziki w'abarundi ni gikubabwira
aje no vuga niba shishikare kudushikira biragoye ba mu Burundi turacha depansa tutinjiza benshi nimbari umaze kuronka ni sawa mugabo bench tugirageje kuraba ama pourcentage menshi barasora ntibinjiza ni nayo mpamvu bamuzibona babihebye rero mvuga nti bashishikara kudushigikira kandi turakwiye kumenya ko umuziki n'akazi ko umuziki ari ikintu gikenewe mu buzima bwa misi yose twese uzogere nta muntu n'umwe atunze telefone atari mu akazi ke
kabisa
n'uda tunzi iri mu akazi karumviriza karadi yakumviriza akazi
cyangwa kagura akadiho basi kuri iyo mihoro itandukanye
nuko nyene bimeze ufite umuziki urakenewe mu buzima bwa minsi yose rero tugerageze
kandi no mwinjiro bararirimba bagerageze
badushigikire ibyo bashoboye badushigikire en plus ndashaka ku gira en general abantu bose nimbara abantu baba mu Burundi canke hanze abaririmbyi sabavuye nkuko bafatwa kubera ko umenga utangwe kuririmba mu Kirundi uririmbye
ngo
yananiranye ngo yarananiye umuvyeyi wiwe ngabo siko biri no munsi je ndaririmba ndatonda ku kazi hari umuntu yanyizeye kandi umuvyeyi aravuga ati
kandi agashiramo amafaranga yiwe menshi cyane
yego kandi urabona no umuvyeyi aravuga ati ndacafise umwana umuvyeyi wanje ntacyo yishuza kubona nagiye mu muziki
rero
ntitwamenje ntitwataye indero mugabo kujya kwaruja gukina umupira kujya haruja kuvuza ingoma kujya haruja mu misakari natwe nuko
nakazi mu kandi
kandi ni ibintu biri muri twebwe ya urumva ni nkuko umwana ushobora kubona mu kintu kacuvuga ati no reka ndamubohe cyangwa ingire gabo ni ibintu biri muri twebwe ni impano
iri muri mwebwe
muri twebwe reka rero nibarekere tubikoreshe tu develop tuvyaze umusaruro bikunze rero ntitwamenje niba twakire muri societe
kabisa
hanyuma saba barimbye bagenzanje tugeregeze kuraba ivyo twereka
societe ya
ama nabivuze kubera ko societe sanze tatwemera
isanzwe yarabahe yindi sanamu yarabanze yambise yindi impuzo
yego ari ibintu twebwe urumva muri societe bavuga ko tu represente
na buri muri rimvyo ririmba mahoro ariko bakubonamo bya bindi nyene ivyo nabo byavuye ku kigabo
bangira ni comportement z'abamwe
bamwe bamwe bavuga ngo mujyambwa umwe atukisha umujyango
eh mugabo baritukisha
ari ubunye ari umuntu uri bya bimbiye ngo ubunye ngujya imbwa ukagwa tukawegende Guko nuzambwira ngo nakagiye kuririmba tukana ngo uri nawe nyene ngo dushabimufata. Ati ni wewe peke huko huko.
Yego, mugabo urumva sino shimakiyo image uguma kuko hari n'igihe ashobora kuba umujyambwe akaboneka cyane.
Akabonye.
Akaje tumba nabandi bajyambwe.
Batari abajyambwe bakaboneka nk'abajyambwe.
Urumva rero biragoye. Kuko rero nk'umuntu wejuru
Kabisa.
Tugirageze.
Uri avuze ijambo. Kese ngumuna ati ubwenge yo gyupa sinyene gahori.
Nuko nyene bimetse.
Kabisa. Yes ko muri ndo gushimira cyane uri.
Nukuri naye ndabashimire, nshimire mwebwe mu mike kaniro, nshimire mutima, nshimire abantu banje bose bari hafi yanjye, bashishikare kumba hafi kuko ndabakeneye. Ego.
Aga jambo gato kuri mutima lokome gitura bona ko yari bikoze neza cyane.
Ah, mutima bamasinzi.
Bega mutima n'umuntu ameze gute?
Mutima ni mutima nyene.
Ehe.
Mugana nongere ko mutima mwiza.
Ehe.
Amplice mutima Jesse.
Kandi mutima twese turamugenda.
Yego. Yamana natwe.
Yamana natwe bisiyose.
Mugana mutima ndende bazako.
Eh.
Ufite inkuru no gutera.
Ehe.
Twarinze tuduka.
Ehe.
Turatwe.
Ehe.
Taha turiko turatwe.
Uruko ya mutima.
Madame nyine najyamye hafi twumva. Nk'iminsi ibiri ntone karamo
mu mutwe
kubera
gutima
mutima yego bro
abandi bavuga ngo sibyo yandika ngo ni ibintu biri muri we
ngo
niko yakuze
yego nikameze nikameze sibi narondeza
ngo niyo defo yiwe
niyo defo yiwe
kabisa tubyite
gutyo kuba hajyohereza abantu niyo defo yiwe
kabisa ati big up sara kuri mutima lokomedi warabikoze neza cyane ko nabari benshi kumbere bakurikira njya clip bisunze n'abafana bibari bamukunda ku Rwanda gwi waraganya abandi bafana bakunda mutima bace bagukunda cyane
ikintu yakoze nuko yakuye abantu muri comedy abazana no muri music
muri music barakurikira bagira subscribe barafite onda ku nguvu ku bwa mutima
abone bafyonze baje abantu
baje bakurikira mutima jane ndagushimira ubundi kandi oli
no kuri thanks sana bro
kabisa utwibutse ruvuga Instagram yawe na Facebook nimba ukurisha na Twitter utwibutse na YouTube channel ukuntu byita kugira ngo abantu bakurikirane
a YouTube ni DJ Oli ko nyene DJ Oli O L I ona lende ona lende ende na I
Oli kwenye nuchumva Oli Apana Ori
Apana
Oli Oli
Ego Oli
El
Ego
Hose ni kwenye
Mkirundi wafuga le
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 Le mkirundi nao nye ne
Le
Ok
Kali mulole
Ok
Kuri Instagram ni Izibiri
Oli Izibiri
Ego
Facebook Page Facebook
DJ Oli
DJ Oli Kwenye ne Oli nye ni kwenye Twitter
Anemoresha.
Nayikoresha. Kwe kudakoresha Twitter.
Vuba.
Cyane kwero tarabo butegetse. Gwavuga ngo Twitter ngo niba tegetse.
Oya, ni
vuba. Gureba politiki.
Vuba bro mama.
Very soon. Nabyanye Twitter kwari DJ Oli. Yes, kumbure Oli twavuganye byinshi ariko mu cyo yasabye cyaguma kigaruka nuko mwa mukufasha umwa mukorera amasana musubije Oli. Ndabyibutse mu vyo yaguma saba cyane avuga ati jewe nkine support n'abarimbyi benshi kumbure habanye makolabo bumvise yuko ndafise ubugi bwo gukora clip ko abarimbyi benshi bakubwira ati ubu indirimbo ni sana.
Ego
indirimbo yo mu matwi gusa si cyane ariko ubunye usohoye ni sanamu abantu benshi baragusupportinga cyane kandi kigera kure
ego
yes tubyitegeye uko mugiye kuri cyo mukoze kubwa Oli no kubwa umuziki we no kubwa umuziki ndundi sivyo na gahoro yes yavuze kandi kuvyerekeye abaririmbyi bacu muko mwokundana mukaje hamwe mugasupportinga kandi nabo bantu bose abaririmbyi bagera mu bakagira comportement zitari nziza bajya muri society bakayerekana indi image ko bagatugisha abandi baririmbyi bagenzi babo si byiza ko bo bihagarika
musane ni kiyo cha jamii
kiyo cha jamii uba witega ko bakuraba bijya rero uba kuzi ko bakuraba fuko wiyambika neza uvuga neza comporte neza tuzosubira naho gutaha ariko na Ben Krumiko byande kama ni Arkeni ntihugirwe subscribe kuri DJ Oli DJ Oli kuri YouTube channel sibyo no kuri Niyo Cell bye bye